Ukuthi intombazane angazi noma ngisazoyithola noma idayisiwe. Kodwa khona ngiyasola ukuthi uthathile wawufunaukubukwa abantu ukanye okanye mina ukanye okanye wayikhohlwa kuleyo ndawo. Kodwa-ke ngoba sengihlambulukile sengidulile lapho sanibona negoli bazalane angeke ngibe kude kakhulu. Okokuqala ngizoqale ngicela ukuthandazela kuqala abantu bade bekhona enkonzweni yentaba izolo abadele ubuthongo babo enginyuke nabo kade besentabeni sangena la kuthiwa kungena khona bangena bathi la siyangena la bathi kulo mgodi lo siyangena kulo mgodi abaphakamisa izandla zabo.
Yeah. ngiyacela emalanga ngicela sithabele leso
uphi umhlobo
leso sibongo.
Oh kubo baba.
Ikubo baba kwakho.
Yebo.
Wasempumalanga.
Yebo baba.
Umngane wami.
Yebo.
Ikhulu. Ikhulula.
ukuthi next week
angazi noma ngizofika next week noma ngeke ngifike
kodwa kusangenzeka noma yini
uma bethandaza basebhola umthandazo zwakale zulu
Nomhla lijuma Thank you.
umuntu
ngu envelope ngu Penelope. Is it Penelope noma envelope? Penelope. Ubani loyo muntu lo? Wena Penelope. Lalela, lalela ngomeni. Ngifuna ubagcumise. Lalela yazi la ukhona. Ngifuna ungikhombise ngokuthi mkhulu uyabona ngiduma kanjani. Kusho ukuthi kunento engifuna ukuthi I want you to touch me. Izodetermina ukuduma kwakho. Uthi ngizwampila. Ngizwampila mkhulu. Ngizwampila. 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 Ngifuna ukudumisa. Uzodumisa uMongeni. Ngilinde nabantu bakhathe lawo ukuthi senza kanjani. Ngifuna ukudumisa. Uzodumisa uMongeni. Uyazi? Are you ready?
Oh, God.
ngize ngiyofika endaweni yaseSoweto.
Yebo.
Uma ngifika eSoweto ngifuna ukuba yenkosi yami. Thini kimi? Abathi uIvy gama lesilungu lelo.
Yebo.
Do you know anyone about uIvy?
Yebo ngiyamazi.
Lalela. Kete yakho.
Keep it, Mama Gamma, too. It will be tired.
ngoba vela amagama njalo singakulandeli.
Yebo mkhulu.
Uyangizwa ngithi?
Yebo.
Lo baba uma kufike umhla ka 24 December phila ngaba ngisakwazi uprofeti. Ngibona encwatshwa kodwa manje incwatshwa uzongcwatshwa ngomhla ka 19 December. This year. Lo baba uzodlula emhlabeni kunento emdlalo ngaphakathi. Lo baba ngimbone ekhala njengomuntu esifazane. Wathi ngaxakeka, ngathi ngiyazizama abahlibike. Ngeza ukusindwa endlini baba. Uyangizwa ngithi, thula kukho endlini. Uyalindwa kakhulu endlini, futhi awusazi nawe ukuthi wenze njani. Ngibona ujikelwa uziyojikela nabantu besizwe sikama wakho straight. Basekhaya phakathi. Wathi uNkulunkulu, mama lingizwe kahle. Lo baba uzodlula shiye umntwana emhlabeni. Ngibona ugqoke inzilo mama. Ngishintsha baba. Ngishiya abantwana bakho. Kukhona into baba osuyidlile lento. Uyidla amaqala unyaka waphuphuhla kwamathi ekuseni uthe ma uphaphama amathi akashintshile nawe wezwa ukuthi mani bekuletha dikizi le nto iyakudla ngaphakathi baba uyangizwa ngithini manje okokuqala idistroya ngishimizwa yakho uyangizwa ngithini kunesikhathi la obekufanele ulahlekelwe ipasi bekulahlekelwe i-identity uyangizwa ngithini wathiwa yenkele ngibona ungena nje ekweletini ile ekweletini wathi uyazama wangayeka phambili 1994 bekumhla ka 13 July ngibona ithuna kile libhalwe kanjalo 1994 July 13 angazi ubani washona ngani lawo nyaka ekhaya kini umdala uyangizwa kuthi ngibona egijime ugaba emathuneni ngabona ukulandela baba hlosakini lisatshenziwe kakhulu noma uthi uyayishisisa impepho ayikho baba into yaphambili njengentandane awusazi nawo yini omele uyenze ngoba kwesinye isikhathi uyobheka abantwana bakho uthi ma ngingafa labantwana ngiyobashiya nobani kodwa ihlosi livuma lithi siyamthatha manje ngoDisemba. NgoDisemba uzawudlula emhlabeni futhi abantu bayibuke le nto ngiyisho kunamhlanje. Kamama uzawuhlupheka kakhulu ngoba uzawuthukwa kakhulu ngoba hayi manje kuthiwa wakudlisa wena ulalele abantu bakini ulalele umfazi. Jesus my Lord. Yonke into ayizamayo kwakufanele kusuka umsindo uma uthi uyolobola. Sokukhuluma baba ngoba kunesikhathi kwafanele ugule lo mntwana kakhulu izinto zakho nalo mama niyabantu enizamayo kodwa kunomuntu onibelesele ngesithithu indlela enixabana ngayo abnormal nani lize liyibuze ukuthi kanti saxabana kangaka yini ikhuleke mama nikhuleke baba nizame nokungivakashela ngeke ngifune ngishise ntiyeni nizame ukungivakashela sizame ukulwa sizamele ukufutha ukuthi bengophe ukuzalwa. Uzwile baba? Maka, qina ndoda amadoda. Qina uNkulunkulu. Azabe nawe. Qina ndoda. Qina. Qina ndoda. Qina. UNkulunkulu uzoba nawe. UNkulunkulu uzokugcina. Lo
You have a problem, a big one. You are very sick.
It's
a very big thing. First of all, you had a stroke that has touched you. The Lord says spiritually, your family doesn't really love you. There was money that was supposed to come out for you. Now they're saying that they want to eat all of your stuff because all of your other stuff has already been eaten. Right now you have a pain here by your liver. You're
going
to stop peeing with pipes. They're going to say you have kidney fouls. They're saying you're going to go through a treatment which is dialysis. Right now you are going through a treatment that you are eating. So what happened is was then you had a fraud and there was a lot of fraud and they already frauded you. And then in the day, there was a time where you needed blood and then someone has to come and give you blood because there's something inside your body and that is affecting you a lot.
Good money.
Then
we end up as a baby,
some in a
special,
izokuthembisa umndeni wakhe. Udokotela athi sayina manje ayikho into esizoyenza manje yonke into iyadefault kuyena.
Bake basho kanjalo mzini ngasizwa isilekhile kulomyane
silekhile. Lalela. Masenzeni kanje. Ngifuna abelungu babone ukuthi siyasebenza. Babona ukuthi siyasebenza. Ngifuna sifike kuhlabelele nomama kuworship ukuthi amandla kaMoyo yingcwele.
before la kunabantu ba prophet kakhulu izolo endabeni kakhulu basenze ukuthi bafike la bakhona abekus abantu ba prophet endabeni mina izinto eziye zazenzakaleni asiyiforced asinjani wena uthi ulele ebusuku wathi uNkulunkulu nangu into zokusiza wathi uNkulunkulu uyabona yini ukhehlelezi wangiphupha ukhehlelezi kukhuluma wangiphupha ukhehlelezi enza izinto ukweleta idlozi lakini ukolete ingilozi yala lelokuthiwa kweshumi izinto zabo kahle kahle wona uyayibambezela nalothi ngiyafisa ukuthi ndoda le nto abayibona ebusuku ngiyibona ungambheka umngane wakho nikela ngathi akwazi unikele uze phambili ngithela lela before ufike la zimbili indlela la this is for pleasure I just want to live a normal life life and I want to afford uNkulunkulu ngenzela isimanga mangiyombetha nami kwenzeka isinto ngijima uzonikela
Ngamthola bese ngiyabona. Ah, thola. Ngamthola.
abasazayo ukhorasi leader wena sondela ngokonoko chorus leader wabu ungabagwabisi uzobagwabisa lo Sabangeni sabanyuka ke lift. Ngicela mawuhlale endaweni enjalo. shanyela endlini ungiphathele izini ngiyacela uzothandaza ebese uthi kunomnikele ngiphethe kunabantu engabanaki-ke ngithi hambo nezimpi zakho ngoba banale nkolelo ukuthi esontweni umkhulu ngeke akwazi ukusilela mina ngikholela ukuthi ngiyofika enyangeni yami ey'nyangeni ey'khona manje eziwuthele ezenza iqiniso ziwuthumi zonke zidlala amagame umdlalo wasestage obona ngento eyodwa zonke zigwazi ukunze yodwa ungabona bonke abantu beshaya umuntu oyedwa owazi ukuthi lowo muntu uyihero special about them. What is special about them? So when they did a simple match, simple. If you have a plan, you have a spam of tandas with an hour. Those are simple tandas. I don't have to explain my products. I mean, there was man, the job of Kudum. It is a figure of Kal. Every is a figure of tea. You have visited a good thing, 70s. Open me a chair. Tambam, yes, tambam. Labathanda ukudla. Ngicela namhlanje ntambam ungadli. Bamba ibhandi. Uma kuthi akuthanda ukudla, cela udle okunganani after 10. Uzwela kithi? Izinto ezisimule ey'vumelenisa umuntu. Akwaziwa into yakhuluphalisa ingulube. Yabonakala ingulube zimba omkhulu. Akwaziwa isisu esikhulu sabani nonokuzalungu wasitholayo naye asazi. Asazi. But wabonakala senisisu esikhulu. Senizohamba ne-creator-ke nithi ngisho. So then about. Yima ngokubhima. Nami ngesisikhulu. Baba wena. Nasi sisu engisishoyo. Sebezohamba-ke beyenza-ke. Bavele bakhathe into encane bathi nabo-ke. Ebesegadla abaziwe isiso esikhulu asitholayo lo baba ngithi nasipho nangokucade ngimusho ubonakale senaso nkosi yami siso sami unkulunkulu asibusise baba lesizwe singagcwali le nto phaka sigcwale imali zweni lalelani ithe uma usuka la into ofisa ukuthi kusebenzele right now futhi uma ngiqeda kakhuluma manje ukuthi eshi ngiyafisa u-magic oil iyona nto engiyithanda kakhulu eshi ngiyafisa ubaba ka-magic ngiyafisa isihlubu esincane ngiyafisa ikhandlela ngiyafisa umaphindisela ngiyafisa isimonyo ngiyafisa ugada umuzi ngiyafisa umendo into ezokufikela as you walk out go invite uma uqeda lapho ngicela if leyo nto yokugquma ugqume between 7 and 9 if iyagcotshwa lalo idobeni if iyokugeza those hours asenze lezo zinto those hours angithi nizweni those hours mina ngifuna next week masiqala bakumsibe next week ngicela ukuthi niqale ngabantu abanama-testimony abathi nofakazi angiwafuni ama-testimony akhiwayo sonke la ngogadi isikhathi esiningi ngiyakubona abantu beza la ngithi osanizowenza ama-testimony angiyifuni leyo nto leyo nto ozolewo ngitshela bathi nizofike nithi ayi ngifuna umuntu ozophusha yabona lo baba lo uphushwe yinto umsebenzi emthusini imoto yakhe ingaphandle simple futhi uthatha number plate bibize emoyeni izobiza yena angimfuni umuntu ozofake into ngifuna umuntu ozothi ngizalami nobufakazi next week ngi-expecta labo bantu ozobe gqoke ezimhlophe athi ngathi ngiphuma wathi ngithenge ngathenga kunento engafike ngayenza lalela awudli ma kuthi uyadla ungadli ngale ka-4 ma kuthi uyadla ngicela udle manje mazithi 4 nokungabisakhi uyoze uyodla ngobani 10 namhlanje ngo-10 khona ozohl ukuba ibhande linjalo ofasta from 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hours uzomhlula hayi ngeke suka uyangena bakhe ayisuka unamnandaba awunandaba I don't owe you anything mina ngiyakwenza lokho futhi sipetha somthu mina ngiyaphumelela yaba akunankinga it's more stronger but isenishola umuntu odla ama-medication jesu nkosi yami usele emuva yahambe imoto sizobuye sikubona right from 4 o'clock uma kuthi uyafuna ukudla cela udle manje kuze uyoma ngo-4 then ngale ka 4 awusazi usuqala usuprepare into zakho ozokuyithekile uzweli lalelani-ke nawo into ebalulekile omuva yami guys kunento eyenzakalayo la ebhola engayithandi and ngibuhlungu futhi le nto ngiyisho for the second time abakhumbulayo kahle leli bandla lasebholi ngilakhe nzima kakhulu ngilakhe njani bakhona abaziyo bazalane manje ukuthi ezinazo zokuhlala phansi lento zoyichaza nje 5 minutes ungahlala phansi leli bandla bazalane lasegoli ngilakhe nzima kakhulu in such the way ukuthi ngispende kakhulu iy'mali ngakhaleli bandla namanje futhi ngisakwenza angikholela mina bazalane ekuthenini ngizothi nzima thatha into nje hambe oshisa esotweni I don't believe in that nginazo lezo zinto engingazenza but angifuni umnyanga bami usayesigodweni la kuza umuntu ofunayo futhi ongikhuphile futhi obona ukuthi ngibona ukukhanya kulo muntu kodwa lo okholela ku-social media yabo manje uma ungaya ku-instagram uzothola udoktr akhethele ezinimba ofithi uye ku-youtube uzothola ba more than 1000 ku-facebook badlule 1000 ingoba wonke umuntu bafowethu uzama uzenza ukhehlelezi omunye amshaya abanye ba-create ama-robot ngithukeni ngenzani ukuthi abantu bangaluze i-focus yena but ngithanda nina niloko nibheke phambili nithi siyamazi yamazi umelusi niloko nibheke phambili noma bangathini but thina siyayazi imisebenzi yakhe lalelani-ke bazalwane ningenzela ifeyile umuntu ozoma la stage umuntu okhethiwe unkulunkulu onogcobo futhi ozo-appointwa yimina amisi nokubala because number one there is only one prophet esontweni we cannot have 5 prophets because people will end up being confused abantu la esontweni bazi uprofeth oyedwa okubani umtsipi ijuti yakhe uzoshumayela and pray for you simkhethela ngoba ebusuku ngathi ngilele kuyi-lockdown ngaboniswa ngisethekwini kwathiwa bonke bazokurejektha befundisi ngoba abalinalo iqiniso abalishumayelayo abashumayela iqiniso bakubhizinis but uyedwa ozokuthatha lo mfundisi ozokuthatha oyedwa unetende elidelelekile itende othi uma ulibuka lidelelekile limbi kodwa abaliningi bayosinda kulelo tende ngathi inkosi uthini kimi ngahlangana naye ephosterus uyena engathi sengilahle ibo bonke abantu wangithatha wathi ngena ndoda kuletende le message ozoyikhuluma abantu abazoyizwa wasethi unkulunkulu lalela besikuthesta ukuthi uzomthatha kancane lo muntu noma uzomthatha sekuyasa wathi unkulunkulu kimi do you know ukuthi lo muntu gifted ekuthandazeni nasekuculeni nasekushumayeleni ngathi unkulunkulu thini wathi do you know ukuthi lo muntu ugifted hayi kancane uma ushiya lo muntu egoli kobe kufana nokuthi ushiyiwele lakho asimphange eprofetheni kodwa simphele ekutheni umuntu amphilise ngokuhlabelela nangokushumayela that is why mtsipe ngithi awuthandi ukuhlabelela
awusabele ukuthi baba ukhandi lasekade bawo khandi lasekade
bawo kha tilashayo goluha
abantu.
Amen.
Lo baba ugifted. Kakhulu ugifted lo baba. Uma ungaboni lokho kwakho,